Mimi ni MC Baruti mpambaji, tafadhali sogeza kikapu na meza DJ, let's go.